Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana. Daouyami, Ali Kolana, Moussouami, Aoukolana, Ilondoloze.
Aoukolana, Ilondoloze.